Nā, kei te haere te minita I ngā take aorere a Nanaia Mahuta ki Papua New Guinea I te rānei. E whā ngārā ōna ki tērā whenua, ā, ka hui ia ki te premier o taua whenua me tō rātou minita I ngā take aorere. E haere ana Mahuta ki reira I rungi te tuarā o te whakatau Justin Kachinko. E hiahia ana ia ki te waitohu whakaaitanga wawao kia ahi tereiria me Aotearoa. He mā harahara hoki ōna ki te waikanaitanga I wainganui a haina me ngā moutere horomona I waitohua munatia nei I ngā wiki tata nei.